Ego hari mu gatondo kakare cyane mu kucenda itariki zine igihumbi kimwe majani cyenda na mirongo itanu na kane aho indege Santiago Air Flight 513 yihereza ikirere ivuye mu Budagi irimo abantu 92. Indege ikimara kugera mu kirere ngo radare ntizasubiye no kuyikubita iryera. Gusa abashakashatsi bo bavuze ko yoba yaraguye mu nyanja ya Atlantike irashwe n'ibirindiro by'abasirikare b'Abanyamerika, ariko ahibambewe barabeshe siko ibintu byari byifashe, ahubwo abandi bakavuga ati nyamara indege yoba yaratetswe n'ibivajuru twita Ariane. Ariko icisha inyuma y'iyi ndege n'ukuri nta muntu wigeze akibona. Gusa mu kwicumi mu kwezi kwa 12 itariki 10/1989 indege yasubiye kubonekana hejuru y'ikirere, hejuru mu kirere muri Brazil. Niho bayisaba kurisha kwimenyekanisha kugira ngo imanuke hasi. Nta muntu yigeze yishura, ahubwo indege yahisemo kumanuka iri parika yonyine hasi ku kibuga cy'indege. Abakozi bagiye kuraba uruhande rumwe nta abantu barimwo, ugeze ku rundi ruhande basanze murantunga uravye ku rundi ruhande basanzemo ibikankara by'abantu bapfuye mu myaka myinshi iheze. Ubwo rero cisha inyuma y'indege yasubiye kubonekana inyuma y'imyaka 35, nta muntu n'umwe akizi n'ukuri leta yaranse kugira ico ibivuze ko aho nyene leta ya Brazil bakuyemo ivyo bikankara vyari muri iyo ndege bagenda kubipima kugira ngo bafate ukuri, bamenye ukuri aho kuri n'uwoba yihishe inyuma y'ibi bintu. Mu by'ukuri iyi ndege iri mu kirere yaraboneka kuri kiragenda neza, ariko nk'inyuma y'iminota 5 gusa ibonekana ku maradare ntiyasubiye kuboneka, yahise iyongobera. Ngenda kugezaho aya makuru ajyanye n'ubumenyi nitwa Kokoda Longini kirako unyadinga kuri Facebook page atari Facebook isanzwe, hanyuma tubandanye twiterera inkuru. Indege na 513 yabuze yongera ibonekana haciye imyaka 35. Naho igikankara c'umupilote yayigendesha ndege Victor Mihail Kali cyari cumiye kuri Vora. Murakoze, mugire ibihe byiza. Yari Kokoda Longini.